Ikena ry'umuyaga nkuba mu gisagara cya Bujumbura rirushiriza kuba ndazi uko bukeye uko bwije. Ibi naho bigeze abanyagihugu bakoreye hagati mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko iminsi ibiri ishobora guhera atamuyaga nkuba bakubise n'iryahumye. Ibituma ubuzima butandukanye buhagarara. Akamuna rero nkuko byiganwa n'abakorera mu gisagara hagati ni ingene n'ishyirahamwe Regidezi ubwaryo rishinzwe kubaha umuyaga nkuba riwubura rikikora ku mamotera atanga umuyaga nkuba ibyo bita groupe électrogène nkuko uyu munyagihugu avyigana.
Ikibazo kimara nkubara mu gisagara ca Bujumbura hagati muri vyi nukuri biteye isoni. Abasanzwe bakoresha ibintu bisaba mucanwa, yaba badandaza amata, badandaza inyama, haba ba fotografe n'abanye usanga bakora amabiruka ko bakoresha mucanwa umuyagankuba. Nukuri amatara ashobora gucika nko guhera saa mbiri z'igitondo agahera umunsi wose ataje cyangwa iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu. Mbere nuko Regidezi ugasanga bariko bakoresha groupe
uretse mu gisagara hagati no mu makartie agize igisagara cya Bujumbura ibintu ni nk'uko nyene. Abakora imirimo ikenera umuyaga nkuba muri kino gihe barifumbereje. Uyu munyagihugu wo muri kartie Mutakura aravyigana.
Haba afise amasano twufuye rero ubu ntibagikora kubera atamucanwa uhari uboneka umwanya mutonya. N'abafise amakafetariya kubera amata baramenye ico bagishobora gukora, benshi barugaye. Ego urumva nk'abafise amabusheri kubera inyama benshi bakoresha amagrupu ugasanga bariko bakorera mu guhumba.
Muri zone Buyenzi bamwe mu banyagihugu bavuga ko bamaze kumenyera ko umuyaga nkuba ucika hamukagaruka. Ariko iminsi yose isaha 12 z'umugoroba hoho baba bazi kucika ugaheza ukagaruka hafi isaha 3 z'ijoro. Icyo kibazo cikera ry'umuyaga nkuba rero kikaba kimaze amezi cyabuze inyishu aho n'ishyirahamwe Regidezi ubwaryo umwizero ryagiye riraho abanyagihugu ritigeze rushira mu ngiro. Abo banyagihugu bagasaba Leta y'u Burundi gutorera inyishu iyo ngorane y'ikena ry'umuyaga nkuba ituma badatera imbere.